just stand up and praise the Lord with us. Amen. Everybody, go! One more time, go! Amesema ndio Nani akatae Ameamua